Na assembly members are one more at one walk come on one more. One of my young Kabumuku, Nene, why in central for Chemo, Edgemedian was here, no, what the other Shreddy more day to Ghana, Benim say, a Camille as a one more assembly members, only a dear one some, a Ben people baby, and shut them wow, which is our man ran share, no one to tell me a dear one some arm one year, well, by a name with seafood dean, where your man tell me more, and I dare say, or better about my own.
Western North Ghana Association of Assembly Members, sir, which any tear friend and gum. Eye wonu munhye mu ewo adabokro mu ye wo bia east mensin ni mu no e na panyim pa wo da ikuo ya no ye wo san so assemblyman a owo asanwen so e ye wo bebie ni anya so bekwai mensin ni mu ya ni din ene Frank Nelson aka edito ya mani buni ene mu se enya de a abato a wo de ba beyi mensin akrachefo e wo wonu mensin ni mu ho no wo de won hu ebehye mu adisa aban edi ne bosha ahodo a wode she wonu mu ni nyina so watoto asere aban se omomode ase adisrade assembly members edia to nani mu no obeya ma wonu mu asa na omoma beto aba wode ba beyi mensini krachi ahodo no e wo mensini ni mu
yensem nyina ne se ye ba ko didikan ye se ye di ato aban anim se omwa ye na yenya electoral area fund ye de to aban anim no ye nte ho hwe ye to so mienu ye es grash ya ho sensem nso a assembly member ofe ye adwuma mfie nan o kwa na e diska bi e de agya okwan se sika sem no nso aban no enka ho hwee saa nso e na ye se aban ni twa ye ka at the end of the month e monthly allowance nso aban no enka ho hwee na de twa ye nso mu kura ne se motorbike a ye de be di adwuma aban na kwa kra motorbikes bi aba a saa motorbike no me nua ko ku motorbike na enso ani enu nti e na ena wie ya frem se ye ka kire aban no se ye niam a ye de ato e de to nanim before say beto abana na ediko to abana mini sa na ma we nyina sa aban no antimi antu ho na mon anya maya appointment of MMDCEs no enche beba na ba ye western north assembly members there e say ye beto no agbu to bia out empe say bebe any MC bia be adwuma until say aban no bitie ye nsema ye kan